Isahluko sesine. Ngozibutha zonke izingane zomnyeni wami. Zenzeni lezi zingane? Zenzeni lezi zingane ukuba zingavunyelwa ukuba nazo zizoncela imibele yakwangubani? Ohlanganisane no uzilithelile izingane zakwangubani? Yini pho evimbela lezi zingane ukuba nazo zizothamela ukuthokomala nokuthuthuka kwakungubani? Upopi unezingane ezimbili kuphela. Ukuba ubethathe lezi zingane ezimbili bezizokhula ekhaya. Ikhaya lezingane ezine aligcwele lutho. Thina makholwa silandela imfundiso ethi ibusisiwe leyo ndoda emgodla wayo ugcwele abantwana. Noma lingaqedeli iBhayibheli, mina ngiyaliqedelela ngokuthi iqale isiwe leyo ndoda emgodla wayo unesomiso ngakubantwana. Uma upopi engathandanga ukuba yisibusiso emzini wakhe, yini engazithathanga lezi zingane ukuze zandise umgodla womnyeni wakhe? Kubuza uMathiloni Mngadi echaya izandla futhi esithanda nokusukusukuma. Kahle mngani, uqinisile upopi, nami bengizozikhomba indlela ebheke empaphala ukuba bezifuna ukuza kwami lezo zingane. Bengizozibophisa imigodlwane yazo ngizikhombe indlela ezize ngayo. Abaningi bethu abayilandeli yonke into eshiwo yiBhayibheli. Singafa nini nje siphilela ukuba silethe izibusiso zemgodla-godla yabantwana emizini yethu? Futhi singaphela bantu ngabantu abenza ngabomu bethola izingane bengakwazi ukuzigcina bese beziginqela kubafowabo, kusho uMathiloni Dladla, naye kubonakala ukuthi useyafudumala. Upopi uyazi ukuthi mina angithenge amehlo akhe, kodwa ngithanda azi kahle upopi ukuthi yena njengomakoti wakwangubani ubefanele azithathe izingane ezizalwa ngodadewabo mnyeni wakhe. Umuntu nesihawu ludondolo lempilo zingane zakwethu. Yindonya eyiguma kuzivunguvungu zasemendweni. Mina nginguwena popi, bengizozithatha lezo zingane. Lezi zingane zingezakho, ziyisibusiso sakwakho, kusho yena uMathiloni Mngadi, manje eseze wama ngezinyawo. Ukudla kwakhe wayekuchokozile, wasehluleka ukudla ngoba ezwa indaba eyamthunuka yayiqeda nya intshisekelo yokudla. Waqhubeka waphinda wathi, umusa nesihawu ludondolo lwempilo zingane zakwethu. Kuyindonya negunya kuzivunguvungu zasemendweni. Uma leli guma seliphansi, umendo uphenduka isibhaha noma inyongo eliluhlaza. Kwakumkhathaza uMathiloni Mngadi ukuthi nakho ozwa kwabo badla izidikidiki zokudla kuze kuchithiwe emigqonyeni kadoti, kodwa zibe zilamba izingane kosho. Igeza elungupopi lona lalithule libukela ozwa kwabo kwezomsebenzi bephenduphendulana indaba yena nowakwakhe ababeyithathe njengento engabalulekile neze. Le ndaba nokho yayixhumanisile iziqhingi ezimbili zakwangubani ezazingejwayele ukuxhumana. Umuzi wakwangubani wawuyisiqhingi phakathi komakhelwane kwa-BA eMlazi nakumlazi noma iTheku lonkana. Nangaphakathi komuzi wakwangubani kwakuneziqhingi ezimbili ezazihlanganiswa ngokuhlaselwa ngabantu bangaphandle kuphela. Kulo muzi wakwangubani izingane zazifana nezikejana ezaziphephethwa yimisinga yemimoya nezivunguvungu ezazidamane zihlasela lezi ziqhingi. Nezingane imbala zazingazihlanganisi lezi ziqhingi ngoba konke ukwenza kwakuhleliwe. Kwaziwa ukuthi ngupopi obhekene nokufunda kwezingane ezikoleni, ngubafana obhekene nokondla izinja zabo zohlobo eziphambili kanye nokuthengela izingane izingubo zesikole, kanti imiswenka ithengwa ngupopi kuphela. Lobu buqhingi bakwangubani babudavuza bugumbulukuqa yonke impilo kaNgubane. Lokhu kwakubonakala ngokuba uPopi wayenebhuku lakhe lasebhange naseStandard Bank nobafana enelakhe laseTrust Bank. UPopi eneyakhe imoto iBMW ethela uphethulele igalaji kwanele, kanti ubafana wayeneMercedes-Benz ethela igalaji lakwaShembe. UPopi eya ngeyakhe imoto esontweni nezingane, kanti nobafana wayehamba ngeyakhe engalokothi ahambe nezingane. Ubafana wayeneqembu labangani bakhe ayephuza nalo, bashove nalo amaphepha, kanti noPopi naye wayeneqembu lakhe labahlengikazi ababefunda nalo eyunivesithi yaseNingizimu Afrika, futhi abuye azilibazise ngemihlangano yabahlengikazi engapheli. Ungqangqema lwezahlukaniso nezinkaniso lwalugqame lwendlalekile kwaNgubane luwukrebhukrebhula umndeni. Lamantwenguntwengu okwenza babewomboza ngokuthi ukuhlukana kwezidingo ekungabonini ngaso linye ezintweni abazithandayo, abahlose ukuzenza kanye nemisebenzi kwaNgubane. Yilokho kwehlukana kwezidingo, imibono, isifiso okwakwenza ukuba kuphekwa amabhodwa ahlukene kuleli khaya. UPopi wayengayidli inyama yengulube, futhi ingayidli inyama ngolwesihlanu ngoba ephelezela abangani bakhe ababenaleyo migomo ngenxa yezinkolo zabo. Ukudla kwakhe kwakungathelwa usawoti, kungaphekwa ngamafutha, futhi kunendlela okubiliswa ngayo. Wayengumuntu oxabanayo nekhafeyini, ngakho zonke iziphuzo zakhe bekuba ngezingenawo ikhafeyini kanye noshukela. Le nqubo nokwenza kukaPopi kwafuzisa indodana yabo, kanti indodakazi yayidla konke njengoyiso, futhi izithanda lezo zinto ezingathandwa ngumama wekhaya. Ukufika kukamalume kaBafane evela eMpaphala kwahlanganisa oPopi nomnyeni wakhe. Noma nje phela baxhumana ngocingo olwashaywa nguPopi nje ekuseni ngemuva kokuphuza itiye eMansroom, eMatron's Lounge. Wathi angaxhumana noBafana, uPopi wase ethi, "Ubethini umalume wakhe kukho manje Bafana?" "Ubengasho lutho Popi," kusho Bafana edalayisa esitulweni sakhe. Uthini ukuthi ebengasho lutho? Uthi umuntu angasuka eshowa ezemlazi kodwa kungekho into azoyikhuluma? "Kahle ngembude Bafana, kunje awuthandi ukuba ngazi ngezindaba zakini zaseMpaphala, yikho nje ungathandi nokuba ngizobingelela kumalume wakho. Uyazi ukuthi angithandanga ukuba uzobingelela umalume ngoba lokho bekuzodida zonke izinto. Umalume wengeka athande ukubona ugqoke lezi zingubo zokugijima ezithenne emzimbeni. Bekuzofanele ukuba uthi ungabuya ekugijimeni ufake izingubo zokuzobingelela umalume. Bekungeke neze kwamlekeleka kumalume uzombingelela ngebhulukwe likunsinyayo ligabisa ngamathanga nezinqa. Phela abasemafamu bathi lamabhulukwe ogijima ngodunudunu. Beyingeke ngishintshe Bafana, phela kukwami lapha, angizukutshelwa ngabakini ukuthi ngigqokeni emzini wami. Ngahlonipha ngokwanele eMpaphala, ngilokhu ngifukuzela ngamatshali lishisa ilanga laseshowe ngoba kuthiwa mangihloniphe njengomakoti. Uma umalume wakhe engayazi ithilekisudi, kuhle ayazi. Mina bengifuna kabi ukuza khona lapho ekhishini nethilekisudi yami, kodwa ngabuye ngazikhuza ngoba ukuthi angiyeke izinto zamafamu zingaze zihambe zikhuluma ngami esitimeleni size siyongena eshow. Ingathi sengiyabona kukhulunywa ngethilekisudi. Awu, baze bakhona abantu bayini Bafana? Uma ithilekisudi kungayindaba, ingabe angathini uma engibona ngiyongena kujakuzi nezingubo zokubhukuda? Kungathi akazukulunga Bafana ukuba abantu ungathi akuzukulunga abafana ukuthi abantu bakini babe zishaya umthetho empaphala bese beba nguhulumeni nasemzini wami. Kuthi uma kukhona bona kube nemithetho engivimbelayo ukuba ngenze into engihlale ngiyenza nsuku zonke. Angivumi ukuba wena uphenduke inxusa lesishaya mithetho sasempaphala uma ulapha kwami. Nokho-ke yindaba yami leyo. Masibuyele endaweni kamalume wakho, ubethini ngempela? Ubengasho lutho, ngiqinisile Pope. Ubengasho lutho olutheni ngaphandle nje kwemibhedo yabantu basemafama? Kuphendula obafana elindele ukuba owakho asho ngempela into ayishayele ucingo. Wayengakholwa obafana ukuthi uPope angaze ashaye ucingo ngoba efuna ukwazi ngezinto zasempaphala. Wayelibeke lacaca uPope ukuthi yena Pope ndini, akazi ngene izindaba zasemafama. Izindaba ezingabhadlile zakwantuthu, kwamnyama ubambile, kwanjaka ayiphume. Hayi bafana, nginizwile niphikisana nale ndonsa mehlwana yomvangeli, induna yenkosi yasempaphala. Yisho ukuthi ubethini umalume wakho? Kugcizelelwa uPope ubafana ekuphawula ukuthi umalume wabo wase engumalume wakhe yedwa manje. Nobafana wayengazithokozeli lezi zijwayezo zabantu basemafana ukuba elokhu bexhumana naye kungathi kunotho alukoleda abantu basempaphala. Kuye impaphala yayifana nonyakenye into edlule, nonyakenye into edlule ayengazimisele ukuyibuyisa empilweni yakhe. Ngenye inkathi wayelibeka lime uPope ukuthi yena akasona isiboshwa sezinto esezadlula, noma akasona isiboshwa sobuchopho basemaphandleni obunuka ubulongwe namalongwe. Nakhona lapho eThekwini babengalokothi ukuvakasha abangani nezihlobo zikabafana zaseShowe ngoba zazifundela kwezazo ukuthi azemukelekile lapha ekhaya. Ezihlomekayo izihlobo nabakhaya zazithi uma zifika lishisa ilanga zibekelwe izitulo lapha yaphandle ngaphansi kwesihlahla bese zilethelwa khona ukudla noma iziphuzo zokuthiya ilanga. Kwakuthi noma nazo zibeka izifiso zokungena ngaphakathi zibone indlu, axolise ubafana ngokuthi inkosikazi yakhe isalele ngoba isebenza ebusuku. Uma bengena endlini bangase bayiphazamise. Izihlobo nabangani bakwangubani kwakungaba seKapa, eBhayi, eGoli, ePitoli kanye naseBloemfontein. Babeshesha abakwangubane ukuzithintitha izihlobo noma abangane basedolobheni amancane anjengoMgungundlovu, koMthatha noSprings. Izihlobo zabo nabangani abaningi kwakungamaNdiya, amaKhaladi kanye nabelungu, futhi laba abemi kahle kuphela. Wazincenga ubafana ukuba amtshele umkakhe, yize wayazi ukuthi njengokuhlela kwemisebenzi nguye ubafana owayebhekana nezindaba zasemafama, hhayi owakakhe. Wathatha wathi, khona umalume ubesilethele ingwadla yenkiyankiya uqokolwayo. Njengoba sasikhulumile ukuthi mhlawumbe umalume wayeshaye ucingo efuna ukuza ngolwesihlanu ngoba efuna ukuba balethe amakholwa ukuba azokuhlala lapha kithi uma eza kunqunquthela yawo lapha eThekwini, bekungekhona lokho. Sebeyazi abasempaphala ukuthi thina sinalo ihotela lamakholwa eza kuzinqunquthela zawo lapha eThekwini. Lena bekuyingenye nje inkila yithela. Umalume ubeqonda ukusithwalisa umthwalo esingekwazi nakancane ukuwuthwala Bhubhi. Mthwalo muni lowo bafana? Kubuzwa okwakhe elindele impendulo isikhashana. Cha, umalume ubethi masithathe uzithelile nohlanganisana izingane zikaLinomo. Ubethe sizithathe sizisephi lezi zingane? Ubethi masizithathe zizohlala lapha emlazweni ukuze zifunde ngapha ngaseThekwini. Habe, waze wazisikela kwelinonile bomalume wakho. Ingathi sengiyabona izingane zasemafamu zizohlala lapha ekhaya. Njengamanje sisizama ukugudlukela eLalushia noma eMhlanga Rocks. zingaya kanjani nje izingane zasemafamu kula Lucia noma komhlanga Rocks? Utheni wena kumalume wakhe ngalolu daba? Kubuza sona isifuthu-futhu sikabafana sicabanga ngezinhlwa zaseshowe. Bengingathini mngami, ngimane ngabindwa nje ngangazi ukuthi ngizothini. Uthe lapho engijaja engidlozomela, sengibona ukuthi nakho ngizokwenza into engingayithandi ezongehlula futhi. Ngamtshela ukuthi ngolwethu uhlelo nguwe obheka izindaba zabantwana. Mina ngingeke ngathatha izingane zikalinono engaxoxanga nawe umalume. Kuchaza ubafana isimo sakho sishintsha kancane ngoba ezizwa enamahloni ngokuphosisa. Kwamjabulisa uPupu ukuthi ubafana umtshelile lo malume wakhe wasempaphala ukuthi leli khaya ngelabo bobabili. UPupu wayazi ukuthi abanomzane basemafamu bazenzela ngokuthanda emizini yabo bengabonisani namakhosikazi abo. Wayekwazi futhi ukuthi igama likaPupu lalifana nentothoviyane noma unukani eshowe. Lalidokoqwa odakeni ngisho na izingane ezaziphelezelana zilekelela onina, oyise, onomkhulu bazo ekunaphazeni uPupu. Eseyihlisile leyo ntokozo yokuhlwabusa kokwazi ukuthi uphethe kuleli khaya, uPupu wabuza wathi, uthi yini exosha abantwana bakalinono impaphala manje? Angabuya athini umuntu wakwaNtuthu ngaphandle kokubuyela ubuvila nokungazi? Ngithe nje la ngimbona umalume ngakhumbula incwadi kaHosiya lapho ethi khona abantu bakithi babulalwa ngokungazi. Yena uthe izingane zixoshwa yizifo.